Asiphinde sibingelele kubabukeli be Transformation Live. Uyalwazi ukudaba lokuthi before ubuka i-video siyacela ukuthi u-like. Uphinde u-subscribe. Kunodaba lwensizwa yakwaNtanzi. Endaweni yaseBhulwa. Engike ngalibhala lapha ku-Facebook. Lensizwa uma insizwa nje sencane ishayela ama truck nje manje ama long distance yasebhulwa ishaya ama long distance ngishaya kuGoli kweLimpopo ibuye yoku Eastern Cape, so iyahamba nje kakhulu ishayela ama truck. Lensizwa ike yakhuluma nami ingitshela ngomunye umuntu wesifazane eyayikade uyazi ukuthi ngeke ngabona enye post ku Facebook ebhala ukuthi angazi bebhala ukubani kodwa nje umuntu odumile ethi akekho umakoti onomngane nomuntu wesilisa. Ngayibuka nje lo post ngedlu uthi umakoti nje oganile nomakoti oshadile nje akanawo umngane nomuntu wesilisa. Lo makoti wanisaba nomngane nomuntu wesilisa ubokwathi akusiyo umngane lo, sho njalo le post ngayibuka nje ngase ngedlula. Lensizwa kaNtanzi ingabanye abantu abalandela i-Transformation Live kakhulu. Ithi ke yona I understand ukuthi abantu abalandela i-Transformation Live, some of them noma i-most of them bane experience ecishe ifane nesake sayichaza. Ngoba abanye babo iningi labo they have their stories to tell. Kuwukuthi nje isikhathi asikafiki. Kodwa nje abaningi abantu abasithumelele indaba basithumela labe before basithumelele umuntu uyachaza ukuthi yazi ngake ngathi into udaba noma udaba olwangithinta kakhulu udaba olwalukhuluma kwaba yilolu daba olicishe lifane nolwangihlelayo and then bese share sakhe story. Lensizwa kwaNtanzi yasebhulwa ithi yake yabanjwa yake yangena wardrobe yona ithandana nomunye umuntu wesifazane wayeseshadile. Ukungena kwaye wardrobe ngeke ngakhuluma ngalento yokuyethuba elivele liveze nje ithuba eliveza lona phakathi kwabantu ababili uthola ukuthi ngempela laba bantu ayikho into embi abahlosa ukuyenza noma ukungcola abahlosa ukuyenza kodwa ithuba bese livele liveza kubona libeke nje obali ithuba lithi ngisebenziseni bese kuya ngokuthi unembeza wakho uqine kangakanani. Lensizwa kaNtanzi be driver ama bakery 2012-2013 ithi be driver ama baker la izinkwa, so isuke eDurban eThekwini iyo delivera lezi ndawo eseduze emashu mbumbulo yabo lezo ndawo. So ithi ngelinye ilanga kwamashu kwa K yathi yo deliver izinkwa kwesinye isitolo yafica kudayisa kulesi sitolo kudayisa intombazane yayifunda nayo bebefunda nje ndawonye kwamashu ngoba naye ikhulele kwamashu kodwa ekhaya eseBhulu. So umi deliver izinkwa hawu sibanibani nguwe lo ithi ntokazi hawu yimi yabona bexoxeke babefunda ndawonye cishe bebefunda ndawonye la ko 2008-9 not long ago ayibe jwayelane kanjalo ke yabona mabezodeliver izinkwa nje bagcina sebethathelana inamba bethathelana inamba sebexhumana. Uthi lo mjita kaNtanzi utshena le ntombazane le ayifunda nale dayisa kulesi sitolo. Usethi ke uyazi lezi zinkwa kube uthi yazi nawe ungayidayisela lezi zinkwa kini kube ngezakho ukudayisa wena ungayithola cheap sina indlela thina ukuthi siyithole cheap angisho ukuthi sengiyampimpa yini kodwa uthi ke banayo indlela ukuthi izinkwa bona bayithole cheap. So utshela le ntombazane ukuthi uma ingayeka la esitolo la esebenza khona ngoba isebenzele umuntu iyoyidayisela kubo izinkwa. Nangampela emva kwesikhashana yayeka le ntombazane la esitolo yayovula tuck shop kubo yadayisa izingo yaqala ke idayisa izingo nje wayidelivela umfo kaNtanzi ayidelivela kushuthi ngendlela ke yakhe ababethola ngaye izingo so cheap yayenza ke imali lentombazana yagcina sivula i tuck shop wayeseyayeka kuNtanzi kuma bakery wayeseyayeka kushuthi nje angazi noma after 2 years in ngoba uthi wayidelivela impela nje isikhathi lentokazi uthi bese yayeka kuma bakery ebese enza u code 14 ahamba yo drive ama truck a drive long distance uthi ke ebese kuhambe ke eshintshena nefoni egcine ngasaxhumana nalentombazana yakwamashu le edayisa izinkwa bengasaxhumana nje elahle inamba yayo kuthe ngo 2020 uthi uNtanzi yamfonela lentokazi awu wabangala naye ukuthi hawu ufonelwa umuntu okade amgcina sebeyaxoxa kusiyasho ke lentokazi ukuthi hayi iyachaza ukuthi iyasala ngesikhathi naye idayisa izinkwa wasasa lesaqhubeka isitolo sabasikhulu so ke kwasekuqhamuka indoda ke yamthatha wemlobola so ithi iyashada itshela uNtanzi ithi ngiyashada ngo-December ngasi December 24 ithi ke ngicela nawe ube khona awu uyashada ehe awu bexoxeke noNtanzi useyayichazela le ntokazi ukuthi hayi yena usuwasuka ematrugini kuma bakery la dayisa izinkwa use ematrugini la makhulu ama long distance ayemchazeleke nentokazi ukuthi hayi nayo uyasale edayisa izinkwa uNtanzi mfonelele ukuthi ayimkhohlwa ngoba uyo waqhamukana le ID kunesitolo nje kubuwa le ntokazi ngoba uNtanzi wayifica idayisa kwenye ibay kwesinye isitolo wayesethi ayidayise leyo nizinkwa uzoyithola ngendlela cheap khona indlela cheap abazoyithola ngayo izinkwa yaqala kanjalo so ayimkhohlwa nje ngoba nalendoda eyibonile iyibona le ntokazi ngoba isingcono ngalesi sitolo enaso ngoba isitolo sasale sakhula nje kakhulu so ayimkhohlwa uNtanzi ukuthi umuntu wenza ukuthi ngibe ngcono empilweni lo uNtanzi so mayisimfonela ke sizoshada bese yamfonela angazi ke yayithola kanjani inamba yakhe noma kushuthi yayikade igcinile ngoba uNtanzi wayesengasenayo inamba yale ntokazi uthi uNtanzi wayedlula koMontrose ebhekele eGoli esendleleni efonela le ntokazi yamtshena ukuthi ngiyashada ngishadela ngapha emzimkhulu ngiyacela ukuthi ube khona emshadweni wami uthi uNtanzi kahle ngizoba khona futhi ngiyobe ngihamba nengodosi yami ngoba senginengodosi senginanemoto tshena utshela ke le ntokazi ayijabule ke nentokazi bese bexhumana ke from lapho nangempela ngoDisemba uNtanzi aye emshadweni wale ntokazi wayifunda nayo njalo la ko 2008-9 wasebonana nayo esitolo ngabo 2012-2013 nakhe icela ukuthi ayidayisele yona izinkwa so ubonana kwabo kunjalo akekho tshena omunye ukuthi uyamthanda omunye cha ubonana nje kwabantu abazana uthi uNtanzi kuthe 24 December waye emshadweni wale ntokazi emzimkhulu uthi wadukake noma adukake kodwa waduka uyazi ukuthi baye umuntu mayeshada akatholakala ucingweni kakhulu usuke ebhizi nje so noNtanzi uthi wathi esakhuluma nayo le ntokazi ukuthi imlayele indlela ukuthi uzongena phi uzohamba kanjani uthi wadukake kodwa wagcina etholile kubuwa le ntombi kubuwa la kushada khona le ntokazi waye emshadweni noma afika late uthi wafika ke wabuka emshadweni wayesemshadweni wayibona le ntokazi wayivela isandla naye uyambona ngaphela uma usemshadweni ngishada mina nakuba ngisuke ngiyibhizi ngoba kusuke usuku lwami kodwa uma ungibonile wangibingelela that is a proof ukuthi ukhona umhlambe ke sengaba ziyithombe kenye into kodwa nje wayefuna ukuba uwenze iproof yokuthi uNtanzi ukhona ngoba washishwa hamba nakulo mshado utukwathi makuphela nje alindanga nokudla nani nani wayeseyahamba kuNtanzi sebuyela kube bhulo esuka emzimkhulu ihamba nengodosi yakhe ayi emva komshado ke uyazi abantu besifazane baye bebongeke beemva komshado uthola uyafona ngawane efonele lo muntu lo ukuthi hey ngabonga njalo ngakubona ngomshado wawukhona you were there was wabuwa usupportive uthi ke nayo yamfonela ke le ntombazana ngabo January kanje 2021 isimfonela ke imtshena ukuthi hey ngakubona phela ngomshado hey kwasho ukuthi ke nami ngimatasa hayi wajabula wabonga naye isithi ke lentokazi kunta isisemzini wayo manje ayisekho kwamashi semzini wayo emzimkhulu isithi ke kulentokazi ngoba isiyazi utaza ukuthi uhamba nge long distance isithi ke akothi ngoba wena ujwayele nakuyo ngapha ku Eastern Cape wena Ntanzi ubokudlule la emzini wami uzongibona nje kahle hayi ngelanga lomshado njengoba ubona ngelanga lomshado uzongibona nje ebese udlula ayike uhamba isikhathi kuhamba isikhathi uthi nangempela uNtanzi bese kuba khona indlela eyayimkhomba ngapha eyayimkhomba ngapha eyayizomdlulisa ngakumzimkhulu uthi bese edlula ke kuyona ke bese edlula kuyona le ntombazana okokuqala wathi medlula ngoba washo ukuthi ngihamba ngetruck lo msebenzi ke leli truck alimi malima afunela imisikhashana nje emgwaqeni ngoba malima nje bayafona abelungu babuza ukuthi selina nkingani so ngizodlula nje ngikubonela ukuba ngempela ayi nangempela uNtanzi adlule uthi mayedlula kubuya le ntokazi afike isimgoqele amakheke emphathela emlokhuza no drink isizofika imnike nje ngoba akasizokuhlala nokuhlala uthi hayi afika abone cha siyakhile yabona kuhle yabo njalo njalo uthi ke bese athatha amakheke no drink uNtanzi ahambe aqale ukwazi kanjalo ke futhi ukujwayela kulomuzi lo uthi ngelinye ilanga uNtanzi afelwe i-truck ngakhona afelwe i-truck ngakhona lama truck malifile uyawulinda umakhenika uthi malifi i-truck bese ifonela le ntombazana ethi yazi ngilanga kini kodwa noma ngekho eduze kakhulu kodwa nje ngilanga kini ngifelwe i-truck so ngilinda umakhenika ukuthi bezolulungisa ayithi le ntokazi hayi mawuthola isikhathi uboza la ekhaya aveleyo uNtanzi uthi uNtanzi wathi saxoxa nje nale ntombazana ebehlezi isemzini wayeshadile uthi namanje akazi ukuthi inenzeka akazi ukuthi inenzeka uthi uthi uNtanzi bayigcina nje bexoxa kanje kuyintokazi le behlezi nje la itafuleni uthi akazi ukuthi kwenzakalani kodwa bayibona nje sekungongaphansi ngaphezulu sebethi setafuleni I mean sebe sekamereni babambana kwaze kube benza ucansi khona ekamereni uthi bathi beqeda nje kwakungena umuntu emnyango kwangena umuntu emnyango uyezwa makuvula isivalo ngoba babengazivalile phela nezivalo ngoba babengahlele kwenza lutho okwenzeka nje kwavele kwenzeka nje spontaneously uthi uThuntanzi kwathi mangingena umuntu emnyango ngale e-sitting room ngene la e-sitting room emnyango bewuza umnyango uvuleka yathi wathi lo lwesifazane indoda yakhe lengenayo wayesethi shuta tatazela uTanzi usekhumulile phela uthi ngathatha into zami uthi wayesethi lwesifazane ayingena la wardrobe wangatatazela nje isifazane ngoba uThuntanzi uyingozi umuntu wesifazane owazi indoda yakhe through and through uyigozi uthi uyingozi umuntu wesifazane owazi indoda yakhe through and through ukuthi mayingena la endlini izokwenzana izokhuluma ukuthini izokwe uthi nje owazi indoda yakhe through and through uthi at some point umuntu wesifazane othandana naye kufanele kube khona la ngezokwazi khona ukuthi umuntu okanjani noma ucabangani ngoba uthi uyingozi umuntu wesifazane okwazi ukuthi wena ucabangani noma wenzani ubehavior nje kanjani ubehavior ngendlela eyodwa iyo uthi uNtanzi ngathi uthi yena wayefuna ukuphuma abaleke ngoba kwakusemi kwakusakhanya phela uthi wayifuna ukuphuma abaleke yena uthi wathi lo sifazana ayikhululeka ngena la ngena ngezwe liphansi wathi ayingena la kuwardrobe uthi untazi ngangena kuwardrobe waphuma yena lo sifazana wakhuluma nendoda yakhe ngale sitting room wenza show ukuthi ayizinga la ekamerini kwasho ukuthi ke vele nendoda ayizile ukuzohlala yafike yathatha lokho yayithatha yaxoxa nowesifazane yayisiyaphuma uma ebuya lowesifazane wese esethi kutanzi ayikhululeka uthi untanzi wagqoka lapho kwayisikhashana ukuthi wayesephume sehamba uma sebekhuluma efonini nalowesifazane ukuthi hey cishe phela yenzeke indaba sabantu ukuthi lowesifazane hayi besingesibanjwa ube ngithe nje ngena ngodrop hayi besingesibanjwa uthi utanzi kuba indoda izile lapha yazofuna something kodrop uthi lowesifazane hayi bengemvumi ukuthi ize bengizwe uthi hayi bengeke khululeka ngiyamazi baba sibani bani ubengeke akwenze lokho uma ngithi nje akangezi la ubengeke angena ngiyamazi uthi utanzi ngithi hayi bo uma ngeke umazi phela umuntu mhlambe nje bezofuna into bekungenzeka azofuna into mhlambe ekuwardrobe uthi lowesifazane hayi khululeka bengeke ngimvumele ukuthi angene uthi khululeka nje bengeke ngimvumele ukuthi angene khululeka bengeke ngimvumele so ke utanzi uthi ayikho into eyingozi njengomuntu wesifazane owazi indoda yakhe through and through oyazi nje in and out ukuthi mangithi ayingakwenzi lokhu ngeke ikwenze indoda yami abanye kubathola mabekhuluma bethi abesifazane bethi mawumtshena mhlawumbe uthi hey udelete lapha efonini ngoba leyo nto elapha efonini indoda yakhe akufanele ibone bese ayikhululeka ngeke noma ngingadelethanga ngeke ubaba sibanibani ayibone leyo nto akayibuki ifoni yami ngeke nje ayibuki uthi wena hayi ngelinye ilanga mhlawumbe hayi ngeke khululeka so ke uyaxwayisa kuntanzi into abefuna ukuxwayisa ngayo nje ube besithumelela lolu daba ukuthi uyingozi umuntu wesifazane okwazi o-understand indoda yakhe ukuthi indoda yami iyakwenza ukuthi ayikwenzi ukuthi futhi ayikwenzi ukuthi nje ngeke izikwenze ngoba uganga kalula lo muntu wesifazane. Thank you.